Wamo ujue angeji nambare liwe. Wamo ujue angeji nambare liwe.
Angeji uwe ocho yanokukode
obwale do Udundi, I got one number anyway. One more, Udundi, I got one number anyway. One name,
I got one
Jesus.
Jesus,
yeah. One
more.
I got who Jesus Christ, Yanandi Mozia, Yanandamu Mabura, Yuzo, Paos on the
way.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Umu Jehovah.
Amen. Amen.
Aka, aka. Abo. Dorom biaso chezebi. Dorom biaso chezebi. Oye wem dorom biaso chezebi. Papa bia doramu bia so ochezebi Anolam debe dianya Anolam debe dianya Doram bian so ochezebi Doram bian so ochezebi Oye keruwa
Doram bian so ochezebi
Papa Dora Mubiaso
Ochezegi
Ike Dinuwa Dora Mo Kambi Ochezegi Anolam Debe Dianya Dora Mubiaso Ochezegi Chineke
Dora Mubiaso Ochezegi
Oye Ngozi Oye Ngozi
Dora Mubiaso Ochezegi
Ebube, Benchetara,
oh, Oya no be,
amai mi emgeji, we kwa yu bolo, Benchetara,
oh, Oya no be, amai mi emgeji,
we kwa yu bolo.
Amai mi emgeji,
wekwa Why you wallow? Hallelujah, hallelujah, on a biozo, amen, akamu, abao,
anyamabu, awuwa olwe bube gichi nege,
yewo imela, chukwanwe bube
imela, okaka, anyamabu, awuwa olwe bube gichi nege,
Hallelujah.
I am a boy. I am a boy. Anyamabu, awo olwe bube gichineke, olo akagi ima, olugizirezi o.
Anyamabu, awo
olwe bube gichineke, olwe bube gichineke, anyamabu o yanine o. Oh, Walu, Conga, Kuai. I see a mama. onye gị nọzi ya mama, onye gị nọzi ya mama, onye gị nọzi ya mama, onye gị nwasi ya mama, o mewe oji buru Chineke n'elu ha ụgwọlu. Akagi 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 oba saraka ya nobe, oba saraka ya nobe, oba saraka ya nobe, onye choro ndo ya bata,
oba saraka ya nobe, oba saraka ya nobe,
nelobe
saraka ya nobe, onye choro ndo ya bata,
oba saraka ya nobe, oba saraka ya nobe, oba saraka ya nobe, onye choro ndu ya bata gwa mu,
oba saraka ya nobe, oba saraka ya nobe, oba saraka ya nobe, onye choro ndu ya bata.
Alleluia,
amen,
alleluia,
amen,
ona biozo,
amen,
amen,
amen.
Akage onye na-emere m mma, Chineke m dị mma, agaghị m echefu mmeso ọma gị niile, onye na-emere m mma, Chineke m dị mma, ewo
agaghị m echefu
Ebube,
mmeso
ọma gị niile, aleluya 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 aleluya,
Chineke m dị mma,
onye na-emere m mma,
Chineke
m dị mma, ụba niile ịbọrọ m, agaghị m echefu ya, ọrụ ọma niile ịlụrụ mụ n'afọ a, agaghị m echefu ya, ihe ọma niile na-emere m, agaghị m echefu ya, ọkwa gị na-egboro m mkpa, aza m ekpere nedụwa gị jee chukwu.
Agaghị m echefu mmeso ọma gị niile,
onye so
onye
nwanyị na dị ndụ,
Chineke m dị
mma, ka ha mara n'etiti mba niile, abụ ka ha mara n'etiti mba niile, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, chai, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze,
ọbịa
rịzọpụta anyị na njọ,
ọzọpụta
anyị na njọ chie yi na mma
onye
nzọta bịa wo onye nzọta bịa wo
onye
nzọta bịa wo ọzọta yi na njọ chie yi na mma onye nzọta bịa wo nwanne m asị m onye nzọta bịa wo n'ụwale ọbịa rịzọta anyị na njọ ọzọta anyị na njọ tie anyị na mma aka aka kwụsie ike edu Jizọs edu edu ka m ghara ịda mba ogologo ụzọ niile onye nwanyị na-edu m edu ka m ghara ịda ezi Chineke edu m edu m Jesus led him, Chukwu led him, Kamwari Pafu. Ogologo ụzọ niile, onye nwanyị na-edu m, edu m nwayọ, ezi Chineke. Ọ bụghị ji o wagana bum ababum nike. Oh, bia 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 bia.
Chuggy, Monso.